igicaniro igicaniro ni radio itanga ibiganiro bishikira umutima bikaganisha abayigana kuri rya soko ry'uburanga bwiza bwa mye buranga barundi
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi ba radio igicaniro kuri ligenekezo rya 2024 myandagaro umwaka wa 2020 radio igicaniro yashimyogira icishikirije ku majambo y'amacakubiri ahagaze ku moko tumaze gihe turi ko turumva ashikirizwa na bamwe bamwe mu barundi harimo nabagize na leta yitambyeyi ya Barisito ndayishimiye aha twofatira nko kuramutswa ubushikiranganje bw'imigende ya Nene yandi makungu Albert Shingiro hamwe n'uweheruka gutogwa ngo arongore inama nshinga mateka Gerard Dabirabe eka mbere nabandi banyegewe n'amacakubiri y'ubwoko dukunze kumva mu majambo bashikiriza hirya no hino canke no mu nyandiko bacisha ku mbuga ngurukana bumenyi wawundi ati hari vugana ziba kandi undura n'imvugo yuzuye urwanko n'inzigo y'inzikira imvugo iganisha ku ihonya bwoko iriko ikwiragizwa n'uwitwa Kenny Claude Nduwimana aho ubona ko ari kagera ikirenge mu cabasebuja bari mu butegetsi bakomoka mu mugambi wa CNDD-FDD uwo Kenny Claude yifatira mu gahanga abo mu bwoko bw'abatutsi mu majambo atawundi yosubiramwo uretse uwo Kenny Claude nyene ahavuga ko abakomoka mu bwoko bw'abatutsi atari abantu nk'abandi ngo ucibagiwe coco ngo sabarundi abenshi bumaze igihe mu byiyumvira icyo umuntu atokwirengagiza canke ngo anafate minenegwe nuko ibyo avuga abivuga izuba riva bene umurango babona na nyareta yitambyeyi ikica matwi nkaho umengo uwo Kenny Claude ntari mu banyagihugu canke mu gihugu iyo leta ijejwe ku rundi ruhande reka tubibutse umututsi kazi yatutse abagore bo mu ntwari ishirahamwe rirongowe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu mu majambo uwo mupfasoni yakoresheje uretse ko atahuriye na yakoreshwa n'uwo Kenny Claude uwo mupfasoni yari yasabiye imbabazi imbere y'abo bapfasoni bagize ishirahamwe intwari reka mbere n'imbere y'abacamanza bati ico giti kivuga iki uwo munsi uwo mupfasoni avundiye mu gasho mbega uwo Kenny Claude Nduwimana tuvuga uno munsi ntarakwi z'imyaka yo kwita ubutungane canke ibyo avuga bihimbara abategetsi mbega ibyo avuga abategetsi barorera byo bari byo bigaragaza yuko ataho nyabwoko rizoba mu gihugu cy'u Burundi nkuko abo bategetsi birirwa baririmba canke nibihendwa abana ari kubiravye neza ibi byerekana yuko iho nyabwoko rishobora kuba barorera atane ico bashobora gukora kuko nuno munsi bariko babirenza kuri ubugwa amaso ahubwo ukeni Claude agashigikirwa nkuko twabibonye hari abegeranije uburyo bugenewe gufasha muri ico gikorwa cinkorabara hari abari mu gihugu hagati eka mbere n'abari hanze y'igihugu bakomoka mu mugambi wa CNDD-FDD dusubije amaso inyuma naho hari abo woheva wibaza yuko banyoye isosi y'igihuna abo nabo sabandi n'abari muri ubwo butegetsi bakomoka mu bwoko bw'abatutsi hakaba harimwo n'abashinga amateka bari bafise ububasha bwo guhamagaza umushikiranganje w'ubutungane ngo bamubaze igituma uwo Kenny Claude atabazwa amajambo avuga ikibagiwe coco cegera cy'umukuru w'igihugu nawe nyene asanzwe akomoka mu bwoko bw'abatutsi tutavuze abakuru mu gisirikare n'igipolisi akabijya numuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana wewe yiyemera yuko ari umututsi adateye amazi
ejo ndi mushinga amateka yitwa Nduwimana Edouard natowe mu ntara ya Kayanza kandi umututsi apana w'imperekeza bimwe baba bavanga abatutsi b'imperekeza
abatutsi ni binyendaro ariko nubwo batwica ntibagwira uribaza impamvu batutsi batagwira kandi baduseseye amaraso baratwishe nubwo bakitwica
imbwa ntizigwira kandi zitaribwa muzi impamvu imbwa zitagwira kubera zijya amaraso n'abatutsi nabo ntibashaka kugwira kubera ko bashesha amaraso menshi nubwo bakiyasesa ariko mugaca mugaruka abo bantu nyine mukabagira abagenzi akamaramaza warabonye inka ija kurongora imbwa
abarundi bati uhagarikiwe n'ingwaravoma uwo Kenny Claude n'umwishikira mu bagize iyo leta yiyitambyeyi kuko badahengeshanya kwerekana yuko bamutera impigi n'intege mu byakora hari naho mbere uwo Kenny Claude ayicumujya aha ni gihe yerekana yuko ari wagaba kaganza mu gihugu cy'u Burundi ni nko mu gihe yavuga yuko yobuze umurundi ari mu mahanga gutaha mu gihugu camwibarutse
ndiga Fred urinze ubaka ngo jeho nakuriye amahera wewe amahera wampaye nangara ko jewe twapanze kujima kamba inshuro ya mbere ukabisibya namaze gutelefona guverner kundurira gukora mu karere kiyo bukeye incuro igira kabiri nongeye kumukonfirma nka konfirma n'umukuru w'umugambwe mu ntara urabizewe ko waciye ubwira ngo ni insibe ndabwiga ati yakunkoresha makosa ibyo nibikorwa mu kazi kacu none nawe ngaha gusaba imbabazi ugumutera igere yenda gukura yenda wewe uri muri Canada je ndi mu gihugu urumusivire nkaba umugwanyi je te dis franchement urumusivire nkaba umugwanyi uri mpunzi je nkaba ndi mu gihugu kino nako kugira sikindi fata gwawe ngingo zose ushobora ariko nta yindi ngingo nimo ushoboye sofe kumvuta kuri forum c'est tout iyo niyo yonyine yanyu mushoboye ariko jewe izo no gufatira zose harimo no kudahonyora ugataka ku Burundi wowe byokunda wewe byokunda sofe ko ntobigukorera ko nabambaye nkababahima ariko ndabishatse nta masaha abiri byofata nta masaha atatu byofata ndabishatse wewe amazina yawe yose ndayazi amafoto yawe ndayafise wewe ntusubira guhonyora kugataka ku Burundi
isoko y'ibyo byose akaba ari nayo Claude Avomako n'umugambwe CNDD-FDD kuko ke ni Claude atabaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri reka nta n'uwo vuga ko abaye uwa nyuma ariko mu bamubangirije reka tubibutse wahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi nyakwigendera Petero Nkurunziza aho majambo yiwe yakunda kugaruka nko kuri Mujeri n'ayandi majambo mwe nayo aha twobibutsa n'abandi bategetsi tutarinje kujya mu idonido aho harimo uwakoreje ijambo kora mu ronka amaparcele aho murabyumva neza ijambo kora ico risigura mu gihe ayo maparcele y'abafise banyene yo kandi basanzwe bayabamwe radio igicaniro irangije ikangurira abarundi bose aho bari hose kutajyamo mukondora zosi ngo bibaze ngo ntaho nyabwoko rishobora kuba mu gihugu cy'u Burundi ngo uko leta igizwe nabo mu bwoko bwose kuko nibindi biriko biba abo barorera kumakungu nayo aho kwigira ntihabuze sinakure cyane naho mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aho gucudika niyo leta y'amacakubiri yonakora ihonya bwo kumwanya wari wo wose amakungu akwiye kuhamera amagabo ntazovuge ngo ntiyabimenye yamarango bibwirwa benshi bikumva bene byo nawe wumviriza radio igicaniro no munsi ahuri hose ntiwigire sindabibazwa canke ntibindaba hari abariko bitwa ibinyendaro canke imbwa zinwa amaraso ngo akabe nayo ntandaro yo kutagwira ikangure hakirikare inkwari itaragutamba ninanga ngo wibuke kubogora washeshe
igicaniro igicaniro ni radio itanga ibiganiro bishikira umutima bikaganisha abayigana kuri rya soko ry'uburanga bwiza bwa mye buranga barundi.